The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your
I'm a good one. de na love for my. You no got no choice. If you go to pocket, I need you. Where but up on the belly, belly. So pretty confirm. If I no do that, you know. If I no mess with the world, I need company. If I no depend, 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 depend.
Igwe Chinyereze. I don't see you.
My name is
Chinyere. I can see something is going on today. What is happening today in your life?
I am traditionally getting married to my fiance, Chidon
Okekeozo. Okay. Can you say about this young man?
So,
what is your joy getting married to the man and your love?
My joy?
Yeah.
My joy is that he loves me so much. That's my joy. And I love him equally.
Okay, so. Your family, eh? What do you tell your family? Yeah.
Thanks to my parents for bringing me up well. Thanks, Dad. Thanks, Mom. I love you guys.
They are siblings.
And my two brothers, who's always been protecting me and giving me good advice. Thank you, Chinedu. Thank you, Chuka. I always love you guys.
Okay.
And don't forget, I always love you guys. Not because I have a husband now.
They are uncles.
And thank you to my uncles for bringing me up and raising me when I was living in Nigeria. Thank you, Uncle Akibeze.
Okay. So, how is your preparation today?
Huh?
Your preparation for the occasion?
My preparation? Oh, we're just getting ready. You have tied my gown, eh? And we're just, you know, anticipating the celebration.
Okay. We'll get back to you.
Ọrụ ukwu kwenu. Ọ bụ ya ka anyị na-achọ ka eme iji wee nabata ndị ọbịa anyị niile na mgbede a na be Ezejeluo. Onye izi anyị na-akpọ n'ife niile anyị na-eme bụ Chineke. Anyị wee sị na ọ ga-abịa n'ọjị anyị ji. Ana ọrụ ukwu ya abịa n'ọjị. Ana eze nna ya abịa n'ọjị. Ana amụ eze ya abịa n'ọjị. Ana uru ama ada dịkwu n'ọjị.
Anyị
wee gbakọọ na mgbede a anyị na-arịọ Chineke na ọ ya gọzie ọnọdụ anyị na mgbede a nụnwa. Maka na ife anyị ji gbakọọ tata bụ maka ọdịmma nke mmadụ na ibie. Ọdịmma ogbe na ogbe, ọdịmma ụmụnna na ụmụnna, ọdịmma ezinụlọ na ibie. Anyị gbakọtara ka anyị gbaa izu anyị tụọ ezumewu nwoke ma ọ gbaa izu anyị tụọ ezumewu nwaanyị. Ọ ife dị mma ka anyị gbakọrọ na mgbede anyị wee sị na Chukwu ga-agọzi ọnọdụ anyị a. Ife anyị ji gbakọta na mgbede a bụ maka alụmdi na nwunye. A wee sị na Chukwu ya anọnye. Ife niile anyị eme na mgbede a, Chukwu ya anọnyere anyị. Ana m asịkwa na ọndụ ndụ nka nka.
Unu
gbuo n'aka na unu ga-egbute mma. Unu gbuo n'aka ekpe unu ga-egbute mma. Ije anyị na mgbede a ga-abụ ije mmiri, ọma bụ ije nkụ. Efe unu ukwu nji wee bịa ebe a maa ezigbo mma. Ana m akwụkwọ Chineke na nke onye ọbụla ga-eji wee na ga-amakarị
wee
na rụọ ọkwụ dokwa ezinụlọ ya. Ana m asịkwa na ọhịa dịrị ụmụ mma na eke, dịrị ụmụ mma na oye, dịrị ụmụ mma na afọ, dịrị ụmụ mma na nkwọ. Ana m ekwu na nke onye ji eko ama akụ ya. Wee na arịọsi Chineke ka ọ bịa nọnyere anyị na bịazịa ka ọwụ ọjị a ka anyị taa ta ndụ ta arụsi ike tụta ọganihu n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Igwe Chinyereze eze oyibo ọjị gbara enu ọ wụrụ gị aka ọjị kesie mee.
President of Amadi Haji, you want to hear Haka? Kaka, go on the hand.
Rugo, I don't have a town of Rugo, no Rugo. I'm not saying no. My people, Chidon Okekeozo.
I am a Chinyere.
The arrival of Anya Oraukwu Jafuzo. And I said him no.
Baby, the sharp from head to toe. Baby, a la cat, crystal, oh baby, yo. Today na your day, wado Bengali, yo. Mwa fichava, 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 no baby, yo. Guys, nakata no didi, yo. Baby, more in the heart. So different, yo. Baby, more in police, yo. Anyamu tutu, machuku kelumbo siuka. Confidence, oh, baby, more my luck. Nakata no didi, yo. Nakata no didi, yo. Baby, yo. Lele no. Enene benjolu. Oya putavanu, iyewe jekwe mbewe. Oya lechavanu, oya teko kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mbewe. Oya suru gede, oya teko kwa mume. Agame buru manya, bujere papa kiyo. Anige sepu aniko, kose muna kiyo. I want to give you a ring. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If not be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh. Baby, more in the heart. Oh, different, yo. Baby, more ipuliche. Anyamu tutu, machuku kelumbo siuka. Confidence, oh, baby, more my love. Nakata no didi, yo. Nakata no didi, yo. Baby, yo. Lele no. Lele menjolu. Oya putavanu, iyewe jekwe mele. Oya lechavanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mele. Oya surugebe, oya tekwe kwa mume. Agame buru manya, bujere papa kiyo. Anige sepu aniko, kosye muna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I know if you pretend, oh. I'm serious.
serious, baby. Oh, no be you, nobody better than my suruke. Chore, mwatewe, mwajibie, suruke. Oya chore, mwatewe, mwajibie, oya suruke. Mwawewe, mwawewe, mwawewe.
I don't know about Chief Emeka Mbewu Abaka Ibonine Abaka Oraukwu. I know singing alone.
Okay,
and we can use this door. We have flowers where we can use. Call the husband. Chichi, come for photograph with your husband. Can you be mobile abaze? I can attend the org or Yehaji. Yeah, I'm a woman at the case. I'm a woman at the MOI. Which one broke Uzo? I broke Uzo.
Harold,
Yes.
Police came. I come. This is me.
Hello, you.
Chinyereze. I don't have a taggy rubber car. I don't see you now. I go to Chinyereze. I for came at an Izu in a bear Igwe. I don't see you now. My people, I drug a Jokari or call up up. How will you go? No, but start time. If you go now, for now, like a dream, you go, you go, you know,
more chief, Michael, and many can open it. Now, Bumble Group. We've been a man nearby. How will you go, who can come back? We'll be an open, is a nearby a mother. We'll meet Bukumu and I shall. Ambassador CWO, the four parish. We'll meet Bukumu and I shall. Even now, we wish here, there's a town now. Ogono gondo na arisi ike true no ono ni ano kianka nwe anu lo di tata onye amu eze na anu amu ezuzo ke mu ezuzo ye mu ezuzo ba mu ezuzo ko ivo ona na dia plan ka ba mu ona ka ba se na dia na ebi no de na wona so ba ona ni gbe chine leze na unu ya wo chi eze ba na ebi no de so na mu igwe ye nwo mi papia na mu ya lu ro gbe di se na nno ku na dia na shuku bi na ni igwe. No man and me can wine on no bullo dear. So now Olua or an ebi with the dear no don't know so born, I don't know bullo dear. Baby canka, Papia Igwe Chinyereze achika Oraukwu nka no ka na tro no nka na ba Jesus.
Wa wuru go na Oraukwu. I can agree. Mo wona le mi he na Oraukwu. Ma bu na Paris Ezejeluo in Abia. Ne woroche.
Men strong member na Ezejeluo Palace Kidnels and Naja Ganata Kudoli Igwe Chinyereze millionezo mawon eke anyi kudoli otu aka yesu we na kudoli ni igwe enwe ezigbo obi ona na bata nneku mmadu na na bata obele mmadu so na ezigbo mmadu ko wa anyi na kudoli iba ona e ma anyi na agbo opa no girigiri ugweze
dalu nobo starta iha le bebe ye kambu kambu agbara mezu ta kedi nwere ikwu
kedi tenge ikwu aburo na nge biro ni kene chineke chukwu okike abia ma maka na ayi kwulo ayi gotakwulo we kwue na chukwu ma onye oge eke ona onye oge eke na maro o chukwu melia ka odi otu a Igwe Chinyereze nke be ezi okwu bu na onye obuna be ezigbo mmadu ga ama na udi mmadu ya bi ife acho na ani igbo niile ka ani igbo we di mma onye ezi okwu onye na-atụ egwu Chineke onye fụrụ mmadụ ibe ya n'anya ife ọma dị otu a bịa n'akụkụ ya ọ ife kwesịrị ekwesị ka ọ bụ o wee gbaa ndị bụ ezigbo mmadụ ume ibugide ezigbo mmadụ maka na ife ọma so ya ana m enwe ọṅụ n'ife na-eme tata na-enwere ụmụazị ya ọṅụ ọtụtụ ụmụazị ka ọ na-abụ ezigbo obodo oyibo faluo ebe ahụ akpafuo mana ịfụrụ otu ụmụazị na-abụ iji gosi na anya lụfe anị iji gosi na fanụlụ mmiri ala nnefa faluo ebe ahụ achọba onwefa chọta onwefa ndị ọrụkwu ndị ọrụkwu Chidi onye ama eze nwa Igwe of course Igwe Oraukwu ọ na-enye m nnukwu ọṅụ onye m nnukwu ọṅụ na ndị Igbo si ụzụ na-amara akpụ oge na ya na ya na-egbo anya n'ọdụ ụmụ anyị ndị ọzọ anyị ga na-ezije ụmụ anyị obodo oyibo mana falue n'anya lue fane fa mee otu a Chidi fa si wee dị na ọ ga na-asọkwa n'anya ụsọ
ekelu ka o si gaa ndị ọgọ emekwara ihe kwesị na ha eme akụgọ akụ nwaanyị nwaanyị abụrụgo nke ha kelee nụ ha
n'afọ ọma ha maka na kwu na mmadụ yi agba onye afụkwu na ya yiri agba mezuru ihe na ya yiri agba ọ na-amụ mmanụ anyị na-arịọ chineke na onye dobefa dobe di na nwunye ahụ maka ụtụ maka ewe bịa data tupu ya gozi ya gozi ya nye ya ọmụmụ nke nye ya ọmụmụ ya nyefe ihe akụ akụ ikpe enwe enwe dịka anyị na-arịọ n'isi ya
anyị na-asịrị nnọọ daalụ Chieze na Bezikọla ka e ka o si gaa bụ akụ nwaanyị
ụbọchị ị na-anya na ụbọchị chapụ ife emel chapụ na-ekene ndị ụmụba na-ekene igwe ibiabia wee meghere anyị ụzọ nwa di anam kpọrọ na nnukwu obi ka ọ mụrụ na be mbanafe ezika ndị ka ọ gara isi na be ezeolo mbanafe ezika nwa di anam wee batakwa na royal family maka na mbanefe bụ the first warrant chief
n'Oraukwu
ebe a ka mmụọ ya si ezeodo mbanefe mụrụ ezeodo ezeodo wee mụa na onye mụrụ onye bịara tata ịnụ nwaanyị o wee turukwa wee tụkọtakwa na be royal family so as anmas na ọ ga-adịfa mma chineke ga-anọnyere fa ife ọbụla fa bụ n'obi faji wee kpalụbọ alụmdị na ndịda nwunye ọ ga-adịfa mma fa ga-amụ nwoke fa ga-amụ nwaanyị fa ga-azụ ụmụ fa ga-amụ ndị ajọ mmụọ dị ama afa ndị ajọ mmụọ ama afa fa ga-ebi n'udo fa na-eje fa ga na-abata wee na-aya na fa ga-azụ ụmụ fa fa ga-adị ka enyi na-enye ka nka ọnwụala nwa ya chineke ya nọnyere fa ọfọ nka m na-agọ ụmụ mbanefo na-ezi ka na-agọ ọfọ ọfọ ama esi na-agọ ọfọ ọfọ wee na-asị na ọ ga-adị n'ofe mana afọ kraịst onye nwa
ya
Amen. Yeah. If you want that one, no, that's a wedding picture.
Yeah.
Okay, good, good. Yeah, yeah. Nice one. Look here now.
Are you going to Agazika? Okay, no, I'm going to be here.
Yes, sir.
I'm from Naya, I'm from the
building.
Yes, sir. I'm from
Naya.
Yes, sir. I'm from start town. I'm from Igwe Chinyereze. Okay, I'm from Naya. I'm
from Naya. I'm from so, I'm from Naya. I be an unlucky.
Then I go on the work here.
I'm telling why. Kevin, even Megan, why?
Yes.
You're not going to have an oil gathering hand.
No.
You have an abunucha where to all run away, make all your dinner when I got a hit to a two chance.
No.
I want to wine out of possible, but if you know I got from you.
Obich is here, she's now not Oraukwu. Obia Jemba. This is the princess of Amuzo Oraukwu are here. Yes, from Ezejeluo. the Lolo is here. Chief Lolo is on.
We welcome.
We welcome you. Soon enough. Sister, can you hear me?
My sister, Matera. Go your way. And you know, if we ever now before we
know. Okay.
Saint Mary.
Okay. Give me Igwe man.
Yes, you are new world.
Yes. I can do even a good tata.
I back, I rejoice out him. Now, a woman on a matter. Now, you're watching naked. Come on, see all the time. No, and I ain't one worried with them.
I not singing no. What did you ever
I saw
and
I sent him.
Okay.
Thank you. I was saying no,
thank you very much.
I was starter. Igwe Olili.
Etu akadi.
Kere higa Igwe na ndi.
Ine na ni le fetu bosse de ta. Oraukwu. I was a guy that on the Igwe by. I so dey break na chile ke mo ti no ma me bosse de ta. Then ya mo until night you were not there. When e mo ya ko when e ke ne pa chile. When as long as na ba.
I think this is a new dawn. Igwe Oruku have changed that thing. He's setting a pace.
Exactly.
And for all the cabinet and the cabinet chief. Exactly.
Well, the most important thing is that the youth. The youth is the youth. Not his effort. Melikor Okusi. Within a shortest time, now he bought Dubai. He bought.
Like I said,
Angry we not need that.
Yes. Now I am singing now.
Thank you.
I want to come down. You be na halu.
Thank you.
I want to. I can manage. I want to.
Thank you.
Twenty more. The advance. Can you record it? Come on, my dear. Do you see? Come on, my dear. I know. I want to. Na
I'm going to go to the house.
Ọ kwa n'ebe ihe kwesịrị ịdị ebe ọ na-adị ka ọ na-adị
nke ọ na-adị
ka m gwaghị eziokwu ọ bụrụ na ndị be anyị abịa bụ igwe tata mma sị na onwe ihe ọzọ na-emebi ni anyị nwa ka ihe a dịrị
onwe
ndị ọzọ bịa ori ye mma na anya balansị anyị ma thank God na anyị nwaghị olu dị
It's okay, all the girls need more pressure. Get a phone, you don't be needed by a treasure. Now in the policy with sharp notice, I tore down on a leg of female box office. Yeah, I them on and they can't off it. When that baby keep it, they back in their more fees. Up like a cocky, cheap as so. And up on all the girls with the child, make a malo, let me know. And walk here with the leg of baller. One up on the gin on the baller. One up here with the leg of baller. And they take it in the baller. In a lot for them. In we see a Father man makes you know, God knew he's ego. Woman why got pussy, my hand knew he's ego. All the boys got low, my hand knew he's ego. Chai for listen a promo. If he won't listen a promo. What's your in this ego? Ah, I only got a talk about one. You are very, very good.
What are you going to open? No. Toto Gaga. Blue one of woman. Etch a demo wong. Oh, what do you want? Don't want them. On the Braga wong. That you are very, very good. 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 That you are very, very good.
There were nights when the wind.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how. And I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this and I hold you like that, it's so hard.
Where are you going to now?
Going to
my husband's house. So what is
your joy? Yes,
you are
now.
Okay. I'm all on you.
The palace is always open for good. So the goodness of everything continues in the palace. We are home on the tat. If I'm on there. So now I now say that Chineke gan on yellow, the new family. They for love. To go to love no way, yeah. They for mommy fe.
I'm not going to be here.
So, thank you very much.
Igwe Chinyereze na ndị gbara okiki a sị na ọ na-eme ahịa zụcha ụdịra na nzie ndị mmadụ amego wee weziri ndị nọkwanụ enyezi anyị fụ rita man igwe ichie ebube ukwu ala a sị nọọ nke na-agwara igwe ọgwụ eji emeri ndị ọrụ ukwu na-agwụtara ya ọgụ ahịa ukwu o ji a na-atụ onwe okwe
ọihe
elere gwụtara ya ọgwụ na-elere o wee na-achị emesije biko m ọgwụ elere a anyị kelere sai nwere ike eze chinawe eze anyị na-asị gị nnọọ agbanye ya ihe a nọrịrị ya anyị kwekerezie ndị mmadụ ndị bịara gị ihe
akelere onye ọbụla maka na onwe dị ka a sị na ịkpọ mmadụ ka ọzọ ya obi ịgọsị wee nwere obi aṅụrị na ndị anyị kpọrọ nkwu na ibe anyị kpọrọ nke abịa za anyị ebe niile wee gaa ọfụma anyị nekwa anyị fụ na nkwu onye ọbụla ga-ebi ebe a ma mma anyị na ya chineke ọ ya edinarụkwa be ha niile dị iche iche udo na ịpụrụ anya ka narụkwa kwụna ezinụlọ kwa nkọzi ọya bụrụ ha ọbịa ha bịakwutere anyị ọma mere anyị ebe nna ya chineke na-emekwara ha ife ọma mekwara ha na ndụ ha gara ya narị nne chineke na-abụ jizọs kraịst onye
nwanyị igwe igwe chinyere eze eze oyibo eleje bọọlụ eme ikuku na-ekwe esoro ya mee a na-asị ụdaalụ kere ihe agwa igwe ọkụ onye gwunye
onweghị ọzọ na-agụ igwe na ihe aṅụrị men onweghị dị ka na mmadụ mụtara nwa wee kerie nwa ya ọ gụrụ ya ọ nụkwu ihe inye chineke ekele
ahịa ọkpọwa gara aga
nke ọma ka ka anyị ọsị ka anyị soro ya wee nwere ya
bụ
ekpere anyị na ọya abalị onye ọbụla onye ọha eso kere nke ya
n'aha ka mụrụkwu onye bụ onye ebe ka gị na igwe si gbara iji ọjọọ oge nkiri anyị tekwa aka chineke rekwa nkiri onye nwere mmadụ a ga-aṅụrị ya